Kodwa manje usungiphoxile Ntombi futhi bengikuthanda Kodwa manje usungiphoxile Ngikuthengela yonke into Ngisho namabhothoso imbala Ngikuthengela yonke into Ngisho namabhothoso imbala Kodwa manje uyangixaka Uthandana nalomfana ohamba ngesithuthuthu Kodwa manje uyangixaka Uthandana nalomfana ohamba ngesithuthuthu Kodwa manje uyangixaka Uthandana nalomfana ohamba ngesithuthuthu Kodwa manje usungiphoxile Ntombi futhi bengikuthanda Kodwa manje usungiphoxile Ngikuthengela yonke into Ngisho namabhothoso imbala Ngikuthengela yonke into Ngisho namabhothoso imbala Kodwa manje uyangixaka Uthandana nalomfana ohamba ngesithuthuthu Kodwa manje uyangixaka Uthandana nalomfana ohamba ngesithuthuthu Kodwa manje uyangixaka Uthandana nalomfana ohamba ngesithuthuthu